Kimi hia he huarahi e riroai mā koutou te iwi e arahi. Kuia te tātaku a etahi o te hunga pepere kou, ki ngā taiohi o Tūhoi, i te wānanga i tū ki te marae o Tangata Rua, i te kuratini o Wairiki.
Ko te ora nā o ngā i Tūhoi, ko te ora nā o ngā pepeha, o ngā whakatauki, o ngā kōrero whakarere mai a o tātou mātua tīpuna, mā te ngā kau, mā te wairua ke e kite.
Hei tā tāmati Kruja, mā te titiro tawhiti me te whai mātou ki ngā āhuatanga o te ao. Tūturu, kei reira ngā hua, hei painga mō Tūhoi.
Tērā ka kitea te kanohi, e kore ware ware tia e te manawa o te tangata. E kore ware ware tia e tōna ngāka.
He rau e wana kōrero paki, nā te mea i rote i wana kōrero paki, tuātua nā kōrero paki, he wero ki ngā tamariki. He wero ki ngā tamariki. Kia whai au a rātou moe moe a, hai painga mō rātou te tuata, hai painga mō te iwi.
E ai ki ngā tauira, ko rātou nei ngā rangatira o a pōpō. He rongo a taringa e nei pārekareka anake, a he mea whakahika hoki i te ngākau.
Mōku moe moe a, ākene pea, kei te haere au ki tētahi whare wānana, ki te ako. Te rana hau i ngā kaupapa mō business management.
Ki te tautoko i ngā mahi o Tūhoi, ki te anō hoki ki te āwhina i ngā tangata kei raro, kia piki ake tō rātou whakaro.
Nā te mea kei waenga a Tūhoi i āna take kreme, pērā mō te urawera me te CNI, he take nui ēnei a tōna wā, ka taka i hoai, mā ngā whakatupuranga hei kawe. Te manu kai i te miro, nōna te ngahire. Te manu kai i te mātauranga, nōna te ao. Hinerangi Goodman, mō te karere.